Masawira, sanore bwino ambiri kwa mbiri. Chagonja ndi timu ya bwino. Komanso discipline makamaka kwa ma players athu sina bwino. Chifukwa choti zonse zomwe muchita Burkina Faso tinazipanga practice ndikuwaonesa mmene ikuchitira Burkina Faso. Covering athu makamaka sina bwino mbuyo. Komanso tinasala kwambiri mbuyo. Instead kuti tipange team attack. I think tinaipa saulemu kwambiri. Zinezo mfese jisoni kuti we tried up to 35 minutes, it's where tina gona tsopano chifukwa choti covering yathu sina libwinobwino. Komanso second half, titayamba second half titayankhulana, zinaoneka kuti pabwera kusintha kwina wake, komwe tinayamba kuzikhulupirira kuti tizopita kutsogolo, komwe tinapeza ku machansi zangapo sina chinthu. Komabe kumbali ya kumbuyo I think unativutapa. I think chifukwa choti mwina mwake mwina chifukwa choti kusinthasintha kusagwirizanwa pakati sunali wabwino. Komanso covering sinali yabwino kwambiri. Second half yo yatithandizanso chifukwa choti titaona kuti tiyamba kupita kutsogolo tinayamba kupeza machansi zambirimbiri kusiyana ndi first half. Komabe mmene tachitira ife si mmene timayeneka kuchitira chifukwa timu yetu I think tinayipa sawa kwambiri. Padakali pano timene chilungamo tineka kupanga first chilungamo. Matimu ena anzathu kuti tione timu ina ndi kupeza ndi mapoints 1, ina ndi 3, ina ndi 6, ina ndi 4. So ife tilipa 0 omwe tili pano tidakali pansi penipeni. Panopo machances ayamba kuchekera chepefa magame sakubweranso ya ngati siti kuchita bwino padakali pano tisadzinamize kuti tinene kuti iyayi we still in a race chifukwa choti completely we lost 6 points. So kwa ine tinganene kuti padakali panopo tisatayirepi group iliyo. Komanso tinene kuti machances omwe tili angati nawo padakali pano I think ndiwocheperano ndizoonati ndingokutengerani mbuyo mpang'ono panthawi inapita ku South Africa ndi timu yomwe ya Malawi tinapita ku SAFA. I think tinayi timu yomwe sinapange kuwasili chikondi tinayi ndi nthawi yokwanira makonzekeredwe komanso tinayi ndi nthawi yokwanira kuwaphunzitsanya wanu kanthawi tinayi nako padakalo kanayi kuchepa kwambiri tinayi ndi tsiku limodzi kuti tiphunzitsane nanena kale kuti mpira wathu ndiwosiyana ndi omwe wenawo amene kodi yomwe tili nama players athu komanso ligi yomwe tikusewera sakhale tikupanga kompera zitengerapika nthawi kuti tizakhale tikumvesesa kuti ayi zoona ife sinafikepo. Koma tingonena mwandundundu kuti mwachuchuchu kuti nthawi ikuza kukhala kuti ndi yomwe sitapangisa. Komanso ninganene kuti chatichitisa kwambiri ndi kusamvesesa kwa maplayers kumbuyo makamaka titationesese tingotenga ngati game yoyamba tinasweresa gome imwe tinampanga kompromise tinaona kuti ku AFCON mwachita bwino tinamusiya sizinatiyendere. Komanso mutatimuone masinthidwe ape apakati madefenders omwe tili nawo ndimwe takhala tili nawo mbuyo motimamenya nawo ndinaona kuti mwina mwake atabwera chifukwa choti kale mwina maziwana ndikuzotithandiza koma sizikuthandiza ife nthawi yoti tikhale ndi kuwaona kupanga nawo mapractice limodzi inali yovuta. Komabe sakhale excuse yoti kapena sitingachite bwino koma ndinene kuti sinachite bwino defense yathu padakali pano I think nthawi yoti tipange nawo mapractice inali yovuta. Komanso masinthidwe kuti uyamvesesana ndi wena I think zinaizakutakuta kukaona.
Okay.